such a beautiful lie when I still want you closer. I am longing for closure, and I'm wondering why. No, no matter what I do, I keep on falling for you. Such a beautiful lie when I still want you closer. I am longing for closure, and I'm wondering why. No, no matter what I do, I keep on falling for you.
Yo, Kabisa. Hadi amekuja na maadhi. Kuja bro, saidia yeye. Naomba msaidie yeye. Ndio ile time ataanguka, unamshikilia tu. Unamshikilia. Unamshikilia tu. Eh. Nataka sasa mtaza tu anyway. Murudi hata muende hata huko nyuma. Yes. Tafuta tu. Enda anzie huko nyuma hata. Naomba nafasi kidogo msonge nyuma. Tafuta, tafuta. Eh. Shikilia DJ tu.
Mjue ni nani? Eh? Eh. Ati? Ati nini? Ati? Eh.
Anajua.
Muko tayari? Muko tayari?
Anajua.
DJ shikilia tu.
Definitely.
Munya uko tayari? Munya uko tayari? Kabisa. DJ lo kidogo. Eh. Kama uko tayari basi. Eh. Mumaongea na wanaume wenzako akakwambia iko hivi. Okay. Na naomba uko na security nyuma ndio kuiweza kukosa utatuonyesha. Wow. Sasa wacha tumpatie nafasi aweze kutafuta yeye tu pole. Pole pole tu.
Bwana
unaangalia. Wewe unajua wapi? Unaangalia nyuma nyuma ama unaona wapi? Wewe? Ni wapi? Enda tu pole pole. Pole pole tu. Eh. Nika. Eh. Eh. Haki ya Mungu, mamine, hayuko? Eh. Aha. Ukifikia hapo tu namshikilia. Mbona unachungulia wapi wewe? Aya. Enda tu. Sasa mwenye umempata, shikilia mkono na umlete mbele tu. Aki ya nane.
Leta tu mbele baka hapa. Wacha kila mtu macho ya kila mtu inaona hapa.
Na
eh? Utafungua tu. Sasa. Hey. Kama sio huyo baba. Sawa. Amuonyeshe ama simuonyeshe? Aya in 5, 4, 3, 2, 1. Onyesha pole pole, usiharakishe kama sio huyo utamrudisha tu. Tunachungulia hapa. Wapi duru?
Wow. Ebu hug mother in law tu. Hiyo mama naomba kabisa. Kama angekuwa naombea kijana yake angekupata kabisa.
Wow. Mkono wa bwana DJ. Ati nini? Wow. Hey. Ni huyo? Watu wa Loret mnampokea? Hey. What?
Wow.
Msaidie mic kidogo juu. Atinini Azayo Atinini Apo Tunaanza saidi jiti. What? Atinini Apo sasa. Thank you. Asante kina mama kidogo tu. Atinini.
Sikila DJ tu usikie wenye wanaimba.
Kama tu bwana. Kama tu bwana. Hey.
Mwambia nile ko.
Hey.
Mwambia nile ko.
Nile. Na wewe ati.
Katuma tubwane asante sana. Asante sana wenye mjelewa ya Kiswahili na Kiingereza. Ale ogilgea sobet ago bos putile tega asit kabisa. Asante sana na wasaidia.
Just for us to always be welcome to the family. I love you so much, and I'm happy that today we are here to celebrate this beautiful union. We love you and welcome.
Kila mtu sema oh. Sema oh. Very beautiful sasa. Sasa wanaume, mwende nyuma hapo. Mwende nyuma tio sichana. Nataka tuanze. Sema matu kama mepakana. Unenda. Asante. 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 Sasa DJ, DJ tu. Kila mtu apato. Apo sasa DJ. Thank you, thank you. Kila mtu apa utana, angalia huko mbele. Angalia wote mbele tu. Apo sasa. Kila mtu tutenda wawili wawili. Alafu tuende tusimame pale. Sasa wa. Aya, tuanze wawili. Tenda wawili tu kwanza. Ati. Hey. Wawili wawili. Wawili wawili. Wawili wawili. Ati. Ati. What?
What? Tende tukiketi chini sasa. Naomba nafasi hapo.
Wana wapanga lae.
Tende.
Kimi ya machuma hii.
In the name of the Father,
in the name of the Father,
and of the Son,
and of the Son,
and of the Holy Spirit.
And of the Holy Spirit.
Thank you and God bless you. Now.
What? Wowi. Hati nini? Line what the voice? Hey. Kiondo mama nduta unapoenda sokoni usibebe paper bag alafu inaenda ikiangusha mizigo zako ama wakati unaenda kutembelea mama hapa inamoi enda kazi saa ile unaenda kazi we know your job needs something low and comfortable yeah. Wow.
Ndio ushwa.
Mama
ni tena heshima.
Oh my god.
Mama, itaraje kupoa tu lakini eh. Asante. Salimia, salimia, salimia nini?
Samani. Buri bwana.
Eh, amesema wende umchunge. Haya mzee, angalia hapa mumulikwe picha. Ukiwa hapa town okay. Kina ile 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 ile
Thank you.